ngemva kokufika kwaleyo dona sesincediseke kakhulu kakhulu endaweni eziningi. Abantu akade silabo esihlala labo ekade begula abanye sekule minyaka sokulesikhathi. Kodwa ngemva kwenyanga ezimbalwa kufike i-medicine sense kube lotshintsho kibo lakubo. Because most of those people, they are talking ama changes ngempilo yabo ngento akade behlangana nazo. So khanya ilamandla ke leyo idona yethu esifikele endaweni iyasiphathisa kakhulu ezakhamzini eziseduzane le-Anita mine ngoba zikhatshana lezibhedlela. So kube lula kizo ukuthi zikwanise ukuvuka emakhaya zibuye lapha uzothola uphathiso ngesikhathi kumele zitholeke usizo. Phinde siphathise ezinganeni ezincane abantwaneni abancane abahlala khonapha abalabazali abagebhayo abasebenzayo kodwa babengelawo amakhadi healthy child ukuthi bakwazi ukuthi wazalwa njani wakhulela ngaphi. Abantwana bathola uhlolwa usizo ngaso sonke isikhathi ekubuyeni kwedona. Sikhangelele ingqubekela phambili njengabantu abahlala e-Anita mine.